subiye kubaramutsa kuva kuri uyu wa 19 ruheshe 2024 imiduga ifise imparati y'Uburundi niyemerewe kwinjira kugura igitoro mu gihugu cha Republika ya Congo iharanira intwaro rusangi iciye ku mupaka wa Kavimvi. Iyo ngingo yafashwe n'inzego z'igihugu cha leta ya Congo ngo ije gufasha korosha ibijanye n'uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu ndetse n'imirimo irangurirwa kuri uwo mupaka Uburundi buhana n'ico gihugu mu karere ka Uvira mu ntara ya Kivu. Ivyo bikaba bibaye inyuma yaho hadutse isanganya ry'umuriro mu gace k'umupaka kari hagati na hagati y'ivyo bihugu vyompi ico bita zone neutre mu kinyamazuru bivuye ku mpare zariko zirahabera, maze ibintu bitari bike birononekara, ariko Imana irakinga na wasize ubuzima. Bamwe mu bunguruza abantu n'ibintu mu Burundi bavuga ko ibisaka vy'imbwa vyahiye ngo kuko batagifise isaganirizo ryo kuronka agatoro ko kunguruza abantu n'ibintu. Abategetsi b'u Burundi ngo barakinisha igihugu bikabananira gutwara ngo bakigumira aho ataco binona, kuba atamutegetsi n'umwe aratanga imihoho bivuye ku ngorane zo kubura ibitoro mu Burundi ngo nikimenyamenya cuko abategetsi bahari baronderera inda zabo gusa. Abarundi ngo nibo bakwiye kuva hasi bakabasezerera. Ubukene n'inzara nivyo bivugwa mu miryango y'abigisha batanguye akazi mu ntango z'umwaka w'ishure 2023 ushira 2024, uwo nawo ukaba usigaje iminsi iharugwa ku ntoke ngo urangire. Umwe muri abo bigisha yarungitse ubutumwa atabaza abucishije kuri radio Haguruka agira ati: "Nduguruye kwa mugini, mwiriwe neza canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Igitumye ndabandikira niki gikurikira: jewe ndi umwigisha mushasha naronse akazi mu kw'icenda. Bagenzi banje dusangiye ibanga ryo kurerera igihugu nabo nyene, eka twese turi mu bukene budasanzwe aho kuva dutanguye akazi hafi ibice 95% % atawuraronka n'agasabune, aho simvuze irasiyo amahera yo kuriha inzu kuko benshi usanga bapanze na cepfo na ruguru dufise. Haragira n'igihe uri imbere y'abana ubwenge buhagarara kubera ikigoyi, barayamaze bati nta gutambana inzara munda. Ikibabaje cyane kandi nuko atani inkuru ituremesha ko tuzoronka vuba. Mututabarize abantu dufitiye amadeni bari mu kutwomora. Ikindi naco nuko naho umuntu agwara ataronka uko yivuze. Ibibazo tutibagiye vyaciye bisongera isibe cane nibijanye no kwiyunguruza n'ituka ry'ibiciro ry'ivyankenerwa vyose. Ntitugifise ayo ducira n'ayo tumira, turi mu gafumbe geti. Sino bivuga ngo ndabimare, ariko uwubishoboye wese natuvugire murakoze. Yari umwigisha murezi i Burundi ndugaye twa mugeni. Wa wundate inda y'uwundi irakoma induru ntiwumve, n'abategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD ntibigira bumva induru ivuzwa n'abo bigisha bashasha mu kazi ka leta bakora badahembwa n'ingene ubuzima buzimvye uyu munsi. Uwo bibakorera nabo sinzi ko bohimbagwa. Bamwe mu banyagihugu bati abo bategetsi ntibarubura kigongwe, bakwiye kuva ku butegetsi hakaja abitwararika ibibazo vy'abanyagihugu bagatako bakabitorera inyishu amazi atararenga inkombe kuko ariko kazi kabo. Abarundi ngo barakwiye kwijukira uburimyi n'ubworozi kuko ari byo soko y'iterambere. Ibyo byashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuri uyu wa mbere mu ntara ya Karusi, hari mu nama yagiranye n'abajejwe igisata cy'uburimyi. Evariste Ndayishimiye akaba atanga akarorero k'ikawa, amavoka hamwe n'icyayi. Ngo nivyo bitegwa njabukamazi bikwiye kwitabwaho. Akaba yagiriye ko anatera akamo babura amatari b'intara zose gufasha mu gucungera umwimbu w'intete z'ibigori wegeranijwe n'ikigo Anagesa kugira ntuzokwononekare. Bamwe n'abandi mubumvise ayo majambo y'uramutswa igihugu bavuga ko uko ari ugushinyagurira Abarundi bugarijwe n'ubukene butagereze. Ibyo bikunyurwa n'uko hari n'abashoreye umwimbu w'ibigori mu kigo Anagesa ariko bakaba batararonswa amafaranga yabo. Iyo ntwaro ngo sibo bazobona irabavuye ko kuko yamaze kubarambira.
Ariko hari ikintu mubandaye muvuga ngo amikoro make mu bantu baragenye, ibyo muvuga ni vyo? Ejo bundi habaye na demonetization, mwabonye bigenda gute? Abenegihugu basohoye amamiliyoni n'amamiliyoni bacyana mu mabanki, niyo muze kuvuga ngo abantu ngo baragenye, abantu baragenye, ubu bariko baragurisha ibigori. Benshi bavuga bati twavuze na tugurisha ibigori, kuba ariko mubandanye mukabukwiye ngo baragenye amikoro make, noneho bigiye kuyangara. Ivyo bintu muvuga muvari iki? Urondere yine mvugo n'izindi haryuma mwokoresha ko twese tuba Abarundi, ntimubandanye muterera abantu ngo barakenye ngo amikoro make iki? Abarundi barafungura mugandi mba mushaka yuko umurundi wese abafise indege, umurundi wese abafise imodoka. Ivyo nibaza ko bitazokunda. Mbega mwebwe mwebwe umurundi adakenye abameze gute? Iyo muriko muratubwira bene uko umurundi adakenye abemeze gute, umurundi akenye abameze gute? Uyo muntu mushaka kuvuga ngo akenye ninde, mumuvuga gute, mumwita nde?
Hariho abavuze ngo hari abagabo, hariho n'abahinga nta. Nibaze yuko abo bagabo n'abahinga nta boje hamwe bagatabara igihugu. Naye hari abantu barapfuye nta ukirya umuduga yahora inanukana ibifungurwa, ubu nta gitoro ifite. Ibintu byose biraduze ku buryo birenze ukwemera kuko ntari inanuka. Imanuke gusa nta gitoro kandi gitoro ejo gitwara byose. Njyewe ndiko ndibaza nimba hari abagabo hakaba n'abashinga nta bakwiye kuja hano bataraje ibyo abantu bariko bararaba by'amoko babanze abishyire hasi. Hanyuma nambara abahutu batabara igihugu, nambara abatutsi batabara igihugu, nambara abatwa batabara igihugu, nambara abami batabara igihugu, ariko gusa igihugu gitabara biratirwa ubwoba, biratirwa ubwoba. Sinzi yuko abantu bariko barabona ibintu turimwo gushika yaho abantu bose bagenda n'amaguru ntibage. Nta muntu agishyize kimwe nashobora kwigitara, nta muntu agishyize kimwe nashobora gufungura. Igihugu kigeze aho gitabarwa n'imana yo mu ijuru yonyine, nta n'ubundi muntu yo gitabarwe, nta wundi gishyize. Ndiko ndabona imana niyitananiye n'abantu bose barananiye.
Inkuru twateguriwe na Aline Munezero.
Leta irongowe na Evariste Ndayishimiye ngo itegerezwa gushika ku ntumbero yihaye ijanye n'uko umunwa wose woronka ivyo kurya. Ivyo navyo kugira bikunde ivyatsi bitaribwa ngo bitegerezwa guhindurwa ibifungurwa. Mu nama yabereye mu ntara ya Karusi kuri uwa mbere igenekerezo rya 17 Ruheshi umwaka w'2024, Evariste Ndayishimiye yagiranye n'abajejwe igisata c'uburimyi yamenyesheje ko bibabaje kubona imana yarahezagije amazi igihugu c'u Burundi ariko abanyagihugu ntibayavyaza umusaruro. Umviriza uko bivugwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye.
Ubwa mbere ivyatsi bitaribwa kubihindura ibiribwa, ivyo rero kugira tubishikeko twavuga tuti dushire hamwe amatongo aho babikoze bose nta namwe bahombye. Murazi yuko dushimikira ku cigugo yuko umunwa wose utegereza kuronka ico fungura. Mu Burundi imana yaraduhaye amazi ava mu misozi nayiburuka mu mwonga, harumaze rero kubona agenda kaduka kubusa uko nyene umva yuko nuruhombo runini cyane turakeneye kubona ariko bavomera turima no muhira ureke ahacumugende w'amazi abene igihugu nuko ama umuntu ariko abigisha kwama ku kivi ikindi kintu bijyanye n'uburimyi nashaka gushimikira ko twavuze centre de développement de pastoral ko ijya nituma haba encadrement dushaka yuko abarimyi baronka nabo aho bajya kubariza ikibazo kuko umwene gihugu iyo agwaye amenya atinja kwa muganga nabo bakamenya ati igiterwa kigwaye igituma kigwaye ntegereza kuja ngaha bakamenya ko hariho etamajoro yabo mu ikomine
ubwo Everiste ndayishimiye abarundi ngo barakwiye kwijukira uburimyi n'ubworozi kuko ari byo soko ry'iterambere akaba atanga akarorero k'ikawa amavoka hamwe n'icyayi ngo ko ari byo biterwa njabuka amazi bikwiye kwitabwaho akaba yagiriye ko anatera kamo babura amatari b'intara zose gufasha mu gucungera umwimbo w'intete z'ibigori wegeranijwe n'ikigo anajesa kugira ntuzokononekare
n'ubworozi nibwo ntango y'iterambere mu bihugu byose igiterwa njabuka amazi umenga ntikikurikirana ikawa ivoka icyayi n'ibindi biterwa rero njabuka amazi babura amatari ndabasabe hagiye ibigori bitubungwa mugerageze mugume muca ahantu hose ari amasoko muzamuraraha hanyuma twaruganize ingene abantu bahanahana ibyo kurya nuko twabigira kugira ngo tugere neza umwimbu n'amakode organisation ya eshanje yibyimburwa ngaha kubikonserva neza kugira ngo ibihabwe bitubungwana twagize rekomandasiyo ko muri prizo abasoda abapolisi bafungura ibiguzwe ngaha nyene neza bidaciye kubaye intermediere nk'ubu hanajeze ukavuga uti korekite ibiharage dukeneye itoni zingana uko ndakikorekta iyo amahera yari muri bije akagabanuka sensiblema
bamwe n'abandi mubumvise ayo majambo y'uramutswa igihugu bavuga ko uko ari ugushinyagurira abarundi bugarijwe n'ubukene butagira izina ibyo bikunyurwa n'uko hari n'abashoreye umwimbu w'ibigori kigo anajesa ariko bakaba batararonswa amafaranga yabo iyo ntwaro ngo siyo bazobona irabavuye ko kuko yamaze kubarambira
aline munezero ndagukengurukiye reka mu buhinga bw'ivyuma babanze batumirira mate inyuma y'akaruhuko gato duce tubandanya n'ayandi twabateguriye hano kuri radiyo haguruka
bato batari gito turi urwaruka rw'u Burundi turi bato bagira kuba igito kwiyibagiza umubabaro w'igihugu intuntu y'abavyeyi bahekurwa buri munsi ibiziga bikazimanganywa ngo abana b'u Burundi ntibahambwe mu iteka n'urukundo rw'umuryango wabo turi abana b'u Burundi bagendera ryapfunditswe n'intwari ibanga ryabangiwe ingata risaba ishaka n'ubuhizi ku Murundi wese kwikomeza no gukomeza abandi mu rugamba rwo kubohora icatubyaye guhoza abavyeyi no guhumuriza abarundi turi abana b'u Burundi inkingi zitanyiganyizwa n'umuyaga zigaca kure babambone n'abanjana n'ibije ba mahoro yanje azira amahoro ya bose bibagira vuba amarushwa y'abarundi igitutsi co kubura ico wiha n'icuha umugenzi kubera ejo heza hakiboshwe n'abansumirinda turi ubwoko bw'abarundi buzirana n'abakaryanisha miryango bama banyote w'amaraso y'abavukana dukomoka kuri Nseruka Rukanze yatsinze Rumariza agatsindira n'ukwikukira ubu naho tukaba duhanganye n'inkona ngo tuziteshe gutoteza kwica no kwangaza abarundi turi urwaruka rw'amarugazi rufise kumuzirikanyi iragi ry'abatwiguze rwamize akabuye k'intare rwiyemeza kwita ku rutare ngo rushayure igihugu cacu maze neza kuri bose itsimbatare abarundi barangwe ukuri ubuntu n'ubutwari icese gisomwe na Inabeza.
Ubuzi bwa leta mu Burundi butangwa hisunzwe ivya politiki ico kikaba kiri mu biteye ingorane ugutera imbere kw'igihugu vyaraye bishikirijwe n'ishyirahamwe Olicome gishinzwe kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta. Kuri uyu wa 18 Ruheshi 2024 aho Perezida Evariste Ndayishimiye yarashikanye imyaka 4 arongoye Uburundi. Kuva kera abanyagihugu banye basemerera ko akazi gakwiye guhabwa ugashoboye habanje gutangwa ikibazo ariko n'ibikorwa, akazi gahabwa abari mu mugambwe CNDD FDD. Ikibazo kigize ngo kiratanzwe birangira amanota adasohowe aramutse asohowe naho abakora ikibazo cyo kuvuga bita interview hahamagarwa gusa abanywanyi ba CNDD FDD gukosora amakosa kugira igihugu gitere imbere nk'uko bivugwa n'abanyagihugu ngo sico cazanye ku butegetsi umugambwe CNDD FDD. Icawuzanye ni ukwihora abatwaye kera no gusahura igihugu. Ubutegetsi busubiza inyuma Abarundi nk'ibirenge ngo nubwo gusezerera. Inkuru na Ninete Nonce Umutoni.
Mu kiyago cyo kuri wa 18 Ruheshi 2024 n'abanditsi n'abamenyesha makuru cyatunganijwe n'ishyirahamwe Olicome, abaserukiye ibiro by'umukuru w'igihugu hamwe n'ubushyikiranganje mu byo bujejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu bakaba bari bitabiriye icyo kiyago. Gabriel Ufyiri yarongoye Olicome mu byo ashikirije bikwiye gukosorwa mu gihugu harimo kudatanga akazi ka leta hisunzwe ibya politike. Ku isi hose aho byakozwe gutyo byabyaye ibibazo.
Il faut dépolitiser les services publics. Nous pouvons yuko ama services publics afemwe mu bintu cya politique. Tubone neza yuko ibintu bijanye n'ibisata bya leta abantu bashizweho kubera ibyo bashoboye kwera bakoze ibibazo. Ndabibukije mbe murazi neza yuko cyo gihe twasaba yuko ho bare secrétaire permanent bamwe bita aba secrétaire ntayigayezwa bajya bagomba kuba bakora ibibazo mugabe mugenda muri ama services ya leta bose batangwa n'umugambi utwara sendestine kandi rungi cyenda kwijana. None iyo filozofia ariho kera nicyo gituma mwumva ko mu bihugu bikomeye nk'Iburaya burya naho leta ishobora kumara imyaka itatahari icyo bakora gusa nta vision iba mugabo na administration ntihungabana amasezerano ntihungabana mugabo twebwe naho byoshika gatatu kane tukamara n'ukwezi bishobora kuko bose n'abanye politiki mugabo kirazira ko amaservice public aba politize kirazira kirazirizwa ku isi yose aho byabaye byavuye kuva mu kibazo.
Warongoye ishyirahamwe Olicome abandanya ashikiriza ko hakwiye gutandukanywa ibibanza byo mu bisata bya leta hamwe n'ibisata by'akazi bisaba ko bikogwamo n'abahinga. Ibyo kandi birakenewe no mu bindi bisata kandi kugira bishikwe ko birasaba uvuze afata ingingo mu gihugu. Rusubire dukurikire Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Olicome.
Hagomba kuba cyo kwise mu gifaransa la séparation des postes politiques au poste technique. Nukuvuga iki? Nukuvuga yuko abantu bose bajya mu ma service ya leta bokora ibibazo hakaba separation de pouvoir mu byo bintu byo kuzi ka leta nameme no mu bindi bisata byose tukabona ko ariko byabaye ibyo navyo kugira ngo bibe birasaba ingufu n'ukurengera ibintu bimwe bimwe.
Kuri ibyo byaraye bishikirijwe n'ishyirahamwe Olicome, bamwe mu banyagihugu bavuga ko kuva kera bagumye basemerera ngo akazi gahabwe ugashoboye biciye mu gukora ikibazo. Yamara ikibazo kigize ngo kiratanzwe ku bashaka akazi mu bisata bitandukanye birangira amanota adasohowe aramutse asohowe naho abakora ikibazo cyo kuvuga bita interview hahamagarwa gusa abanywanyi ba CNDD FDD gukosora amakosa kugira igihugu gitere imbere nk'uko bivugwa n'abanyagihugu ngo sico cyazanye ku butegetsi umugambwe CNDD FDD. Icawuzanye ni ukwihora abatwaye kera no gusahura igihugu. Ubutegetsi busubiza inyuma Abarundi nk'ibirenge ngo nubwo gusezerera.
Na wewe Ninete Nonce Umutoni ndagukengurukiye kuri iyo nkuru uhejeje kudushikiriza. Abakozi bari mu buzi bwa leta nibo bahindutse abadandaza, ivyatumye igisata c'abikorera utwabo kizimangana mu Burundi. Kubw'iyo mvo nta munyamitahe mvamakungu ashobora kuzana imitahe yiwe mu gihe azi neza ko aje guhiganwa n'umujenerali kanaka w'umudandaza. canke uwundi munyamugambwe uri ku butegetsi ni mu gihe ibyo kudandaza bidasaba gukogwa n'abafise amashure no mu Burundi abakora urudandazwa bahambaye badafise amashure arenze barahari yamara ico bakora kugira bakingire ibintu vyabo baca binjira muri kino gihe mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD kubwa olikome ni kibazo gikomeye cyane kubona igisata cy'abikorera utwabo mu Burundi cyafashwe mpiri n'abanyepolitiki
kubuza ku buryo bweruye umukuru w'igihugu avuze yuko abantu bari muri leta bari mu buzi bwa leta baza kuba abadandaza uno munsi muri inzu igira ikintu bita sekitere kize nituyigira reka kwezi none umwenda se etranje umuntu adashaka kuza gushora imitahe mu gihugu wibaza ko azoza gute azi neza yuko azobaje guhiganwa n'umujenerali kanaka azi guhiganwa n'umunyamugabo kanaka ntibishoboka reka ibyo ntibikunda rero nibareke urudandazwa rukogwe n'abarufise n'abarushoboye n'ababyize erega umaze imyaka 20 uri gukora ikintu none bafiye ngo bafite amashuri angahe bavenera bafite amashuri angahe aba baziye ngo kiba bafite amashuri angahe mugabo genda murabe ibintu bafite genda murabe ingene bagiye kandi n'abashengamwe baba ushobora usanga umengo abo bantu aba bari tele petrol bafite amashuri angahe bagiye rogenda mubaze amashuri bafite mugabo mugende murabe kubera experience y'ibyo bafite usaga afite amamiliyari n'amamiliyari mugabo urashaka kubahonyora ntunabamenya kubera iki ni ukubera bafashe umwanya wo kubyiga kwiga sur terrain bakabishobora mugabo nabo n'abanyabwenge benshi baca bagira bati reka natwigire mu mwabwira ngo tubikingire mugabo ahandi ro commerce urudandazwa ruratandukanye n'ibyo bya politique ruratandukanye n'ibyo bindi umuntu agomba kuba secteur privé solide umuntu wese araza akazana umutahe mugabo twe turi no mu Burundi biragoye kubera secteur privé ubu yafashwe n'abanyapolitike gusa ibyo ni kibazo gikomeye cyane yewe abantu bumve mugiye muri president mugiye muri minisitiri mubivuge turabivuze bapfa ko kwa gedima n'umuti mukahaza mubibabwire clairement nimwe ashaka yumva kutubwiye turabahimbwe n'umutwaye
ikindi gikwiye gukosorwa mu Burundi ni ukwemera guha akazi abagashoboye b'abanyamahanga ikigo OBR nico gitangwa ko akarorero ko catanguye kuduza umwimbu kuva igihe ico kigo kirongorewe n'umunyamahanga aturuka mu gihugu ca Ireland naho yahavuye agwanywa na bamwe mu bategetsi kugira baronke uko baza baratanga akazi akoreshejwe akamwana wa mama abahinga mva makungu badashitsweho mu bisata bitandukanye nk'uko bikogwa mu kubaka amabarabara Parisito ndayishimiye imyaka 3 isigaye y'ikiringo ciwe izohavirangira ari ukuririmba gusa leta mvyeyi leta nkoze umunwa wose uronke ico fungura umufuko nawo amafaranga atacamwa kivuye muri ayo majambo
icya gatandatu twebwe tubona ko gikwiye nuko leta y'u Burundi yokora ibishoboka byose kugira ngo cyane mu ma serivisi ya leta amwe twavuze usanga hari abanyepolitike abajenero abapolisi abasoda barondera abahinga b'abarundi na b'amakungu ndabahakarira ugasanga mbega mwese murazi yuko OBR mu 2008 yatwagwa n'abarundi murabizi neza mugabo baciye bagira rekrutima international bagira rekrutima baca barokrita umu Irlande yitwa Kiran Horme mwibuke icyo gihe OBR don't want na impo vinjiza amamiliyari ari munsi y'amajana ane none munsi genda amasezerano hari none ariko baramugwanije mugabo nabo bamugwanije no munsi obe nico gisata cyonyene mu Burundi kifite amanota menshi murabi nico gisata cyonyene kifite amanota menshi none kuda jewe n'ibinteri kibazo na gatoya kubonamwo umurusiya kubonamwo umunyaburaya mu bubirigi mu Faransa kubonamwo mu Nyamerika kubonamwo mu Chinwa n'ibinteri kibazo kuko barica mupfana umuco bita contrat de performance umwe variwa kuri buri mwaka aho ya resulta guhaza nikuju hara kuhisoko ibarabara kubera iki barabara baturiha umu societe y'abashino tukari abarusiya tukari abantu kubera sikwere bya bashoboka mugari ibintu bya kamwana wa mama ibintu bya minga yanje bizogora cyane turasabye bazana bahinga kugira ngo kandi bindabibwira umukuru w'igihugu narondera bahinga baza mu bisata biza gushira mu ngiro ya mbono twavuga ibyo bitabaye ibyo bizo tuzaba dushika mu mwaka w'2027 ibyo ariko aravuga aramasonga ari bya byivugo gusa yewe kibonye mbaba hanuzi biwe bataraye mubaye n'ukuri kandi ndabaza ko akora kutariko
bamwe mu banyagihugu bama basukirije ko ataceza biteze ku ntwaro y'ubutegetsi bwa SNDD FDD ndabakengurukiye kuba mwashoboye gukurikirana ano makuru nshuti bakunze mwese nongeye gukengurukira abakoze ibishoboka byose ngo ano makuru aboneke nshimiye n'uwatunganije ibijyanye n'ubuhinga bw'ivyuma Imana igumane namwe ndabike banuye tuzoba dusubira mu makuru yacu yo hanyuma
ndaramukije kalonga ndabashimira cyane mwe wese aherereye ariko arumviriza ikiganiro cyangwa icyo ashikirije ku bijyanye n'uburongozi cyangwa n'igihugu cyacu Burundi cyatwibarutse haba kibamwo canke atakibashita kibamwo ariko icyo twizera twese kandi twemera ni kimwe nuko ari igihugu twasizemwo uruzogi kandi tukigikunda uno munsi twitwa Abarundi kuko twavukiye mu Burundi kandi icyo gihugu cyacu cyatwibarutse cy'abasokuru n'abasogokuruza twakiratse kandi natwe tuzokiraka n'abana bacu uko biri kose Imana mushobora byose niyo kwiye kutadanura ibintu ego hama bisanzwe igihugu cy'u Burundi aho cyapfiriye nta handi cyapfiriye mu ntwaro mbi kuva umugabo SNDD FDD yashyitse ku butegetsi nta cyiza na kimwe kigeze kihaba ni ukuri ize turasiga inkore ku maso ngo hari ibintu byiza byari byarakoze mu gihugu cy'u Burundi kuko tugiye kuraba yaba amashyirahamwe ahari uno munsi yo bahingura ibintu abantu na cyane cyane bifashije mu buzima bwa misi yose ntashyirahamwe umugabo SNDD FDD wo warugeze wubaka ngo ritere imbere cyangwa ryumvikane haba mu gihugu kimwe cyangwa bibiri aho tuvuze ibintu bitoya cyane imyaka irenga cumi na hafi mirongo irindwi ubutegetsi bwa SNDD FDD aribwo bwa ngo igihugu aho tugiye kuraba sosumo siba bayisizeho amabarabara yabo amabarabara y'abakaburimbo nta barabara na rimwe twavuga ngo barubatse rigaragara aho kabisa tuba twe turahendana urumva rero ko aho tuvuze ibintu bike bibaho kandi biboneka amashyirahamwe yose yarugawe ayatugawe batasizemo imitahe abajenero n'izindi nzego zigenda zikomakomeye ni ukuvuga uno munsi nawe nyine aracyagwayagirika kandi biteye bitebuka inyuma y'akanya gatoranye nazo kugara kuko na cyane ko bafatiye ahica ku bintu bijyanye n'ibitoro igihugu kitagira igitoro vrema ibintu biraduga ku rugero rusanga ruteye ubwoba kandi naho byagenda gute igitoro ntikizoboneka mu gihe bataricara hamwe ngo bavugane ibintu bijyanye n'ubunyonyezi abantu bafise imitahe barahari abantu bamenyereye indandazo barahari ubwo uno munsi nta kuntu na kumwe bo kwinjira muri ibyo bintu utawumva ngo urikora higanirwa isoko na generali naka urikora higanirwa isoko n'icyegera cy'umukuru w'igihugu kanaka urikora higanirwa isoko n'ibiki urumva icyo usanga ari bya bindi nyine uvuga ati reka mbe ndaberaraye kandi byitwe ko nkunda SNDD ariko nagomba ndakubwire ko nta bantu benshi bakunda SNDD kubwo ngo nuko ngo ibarongoye neza cyangwa ari intwaro nziza abantu benshi bayikunze kubwo kwanka kwicwa cyangwa kwanka kwangazwa imiryango yabo ngo imeregwe nabi ahandi ho nta bantu nta muntu umwe agikunda SNDD ibyo ndazi n'uwose saa mitima y'abarundi n'abarundikazi benshi ibice 99.99 ku ijana uretse bya bipfubisi byosigara nta n'umwe yasigara ari inyuma ya SNDD uwo mubaza vrema akavuga ati nta kibazo ntaki uza kugira uvuge aho uhagaze namunumu wa sanga shikiki sentenzi nivya abinda avuga ngo ngunzo kitinya kukuitwa izingira kumubindi nukupuka vajinyuma sentenzi kugira ngo vere kaneko wakize kutu waikunda kuweriki waka kuichwa handi oho waya nukuli yunu vzara waina habi kabisa vzara waina habi ego iwa badiri imba nepa ili kwa radiri imba ngo igihugu cyarose umwimbo ngo barungo barundi ngo anezerewe akavuga imama ngo Burundi ni edeni n'ibindi n'uwo mugeza mu bindi bihugu kese ntibibikirane je cyangwa agasimba kagera no mu bindi urya yasubiye inyuma akavuga ku Burundi ari paradizo cyangwa ari edeni ari byo bintu bihereye mu majambo gusa ahubwo abarundi baze duhaguruke tubyamagane n'ukuri Tulagi gihugu chacho kuchasura kuitu gihugu Atari gihugu gifatiwe n'umugambwe gusa kuko mu bindi bihugu n'ukuri ahantu hose haba aho tubaye cyangwa mwese ahari hacumbitse uko bisanzwe nubwo biri uko ntituri mu mahanga cyangwa n'abandi bose ntimuri mu mahanga kuko mu binezerewe cyangwa bimeze neza ariko nuko kandi tubayeho nk'inyambukira murabizi mwese ahari nibaza ko ibyo sagaseseje wari umuntu n'inyambukira kuko igihugu cy'iwacu kirahari niyo mpamvu umuntu usanga afite umwidondoro wiwe ego igihe twabitira ko cyane hama mugabo ugasanga n'ukuri igihugu cyarabaye umusaka hazogeraho mbere n'umuntu atinya kuvuga ko ari umurundi vanye n'amateka icyo gihugu gifise Tumva ko barandiranye n'u Rwanda bagahigana n'u Rwanda kumva ngo u Rwanda niko rwabateje ngo abantu kumva u Rwanda niko rwagize ibinema n'ibindi n'ibindi uno munsi nagomba ndakubwire ko u Rwanda nago nyene u Rwanda rwabyo byo biratunganije bimeze neza bisanzwe majambo make tugiye kuraba ko tugiye kuraba ku isoko mpuzamakungu u Rwanda rumeze neza wanashima aho se duhereye n'ibindi n'ibindi uzabona hari imipira yanditseho ngo visit Rwanda muga nta mipira turabona yanditseho ngo visit Burundi icyo ni ikindi kintu u Rwanda haba mu byo gutuma tubona ko haba mu by'amakuru raba Burundi uno munsi nta radio nimwe yovuga amakuru atomwe neza kubwira iki kubera byene bya bindi nyene byo kamwana wa mama ibintu byo kutashaka kumenyekana ibi bikubira kuba mu gihugu ibintu byo byose igihugu cyarabaho mu kimugongo ahandi utabashije kumviriza amakuru aragura ibinyamakuru akumviriza baragurisha mu isoko aho se kumara barafiye turaca urashobora kurengana ukavuga ati no munsi ko ntaronka amakuru ko ntaronka umwanya wo kuza kumviriza kumbonesha kure cyangwa n'ibindi ukagura ngaho ugatanga amahera bakaguha urupapuro ukagenda ukisomera ukaraba amakuru y'uwo munsi yarengaye umunyagihugu akavuga akari ku mutima adatukanye atagize gute akavuga ikimubakiye ibyo ni ibintu zose turabona mugabo mu gihugu cy'u Burundi si uko ubwo gusumbya ibijumba gutwara imbwa naho muza mujya mu bucamanza ufise amafaranga niwatsindwa umukene agahonyangwa akagira gute ibintu nk'ibyo kubera iki ya ntwaro nyarasenge rifitete musanze ziba byiza ikuye ariko twebwe nk'abana b'abantu naho tuzashobora kuyikura aho dukoresheje ibyo twavuga ngo dushyire mu matora kuko n'amatora nayo iwabo nibo babyiba nibo babitunganye urumva ibyo birahari ariko tibuka ko neza umwami Gehazi ngo ari ku ngoma abahungu biwe imiryango yiwe ko ngo yasizemo kamwana wa mama nk'ibinyere kiko turabona uwo munsi amaragira ngo imana imurunga ikamwe ishyamba amara y'imyaka indwi arisha ubwatsi nk'inka na neva bitere bikebuke n'ukuri kandi noneho nawe nyine namaze kubibona kandi muraza ko nuko byumva aho umukuru w'igihugu aje kwiradiyo cyangwa kumuresha kure akavuga ngo ngo igihugu ngo ahago twara Burundi ngo batwara sinzi igihugu ibyo yavuze cyangwa umutwe w'abantu b'iterabwoba yavuze ngo nibo bote mutwara urumva ko aha muri icyo gihe wamaze kunanirwa hama bisanze n'ukuri si ukubanka cyangwa ngo tugire gute ngo sendede ngo nuko ngo tuyanka cyangwa twanke ibikorwa ikora ntabyo mvuga ngo turayanka twanke ibikorwa ikora ibyo bakwiye kubyumva kandi bakanabitahura kandi ahandi hose warabaye umukinnyi w'umupira cyangwa warugeze kurorereza umupira nuda sunzi nka barabona aho dicaha ikipe itsinda nta muntu ayihindura ikipe itsinda ndasura ngo nta muntu ayihindura no musi kuba ibindi bihugu batari ko barahindura abategetsi cyangwa ngo bagere gute ugasanga ibintu byibereye nkaho urwanda no musi kuba batari ko baravuga ngo nk'akarorero ngo bahindure Kagame ngo hajye kundi nuko urwanda musanzwe aho rwayiruri nuko rwari rukeneye umuntu nka Kagame kandi umunsi ariko aramuhindura kubera iki yakoze byinshi uno munsi no mu makungu aravugwa aho tubaye hose aravugwa sinzi namwe aho mubaye umwe wese ahari yitwa ko yari umurundi cyangwa abaye ahari hose aravuga yuko u Rwanda rumeze neza rero biba bikwiye kutubera akarorero kuko ibibazo twahuye nabyo nibyo bahuye nabyo nyine bisa nk'ibisa wanashima n'imyaka yo kwikukira si ikirenga ntibisigana cyane urumva rero ko nukuri hatari imana gusa niyo kutugarukira ikagarukira igihugu cyasigaye kabisa nta hengekerezo ntacyo yego nuko mukomeye.